Siku labu ino tukwa ino nonse amine mkwone la wire sani ino yaka nema ya Times pano takubele sani programu ija ya Sports Arena. Programu ino mkalendine mkonsi ni mulu tsepidani kachinziri kumansu tusukuli ndi kalendiri ndi kayai ndi kalendu kambila na ndi pita kanjere ngani zosia na siyana zokuza masewero zimeza chitika tu laustanu loweruka kumansu la mulungu. Ndi mutakala pomepo pampo tukubela ndi zambiri. Chabwino monga nani na kare tuti mprogramu ino ya Sports Arena leroti kare tu kambira na ngani zosiana siana kwa panu ngani yatu yoyamba tu ndio kudza ma awards amene aperekedwa dibungu elementi jala Super League of Malawi kwa antu amene kwa osewera amene titero achitabwino mchaka chimene chicha 2019. Nde musizo ni mene mkusanga kwa woyu wa Sulom anapesa kuti ya ndi two player of the season ndi Peter Banda. Pamene po goalkeeper of the season ndi Labson Chienda. Defender of the season ndi Charles Petro. Pamene po midfielder of the season Misiam Muhone. Most improved player akuti William Tore. Amene yutu ndi goalkeeper. Pamene po best team management ndi Nyasa Big Bullets. Fair play team ndi Moyale Barracks. Pamene po best technical panel ndi Blue Eagles. Umo ndi menemo ae Sanjira kafukufuku wao. Atapanga kuti amene wandamina chitabu ino. Kumaso tisaiwale kuda myawa amene yutu ndi top go scholar. Peter, ndimafuna kunazo kuti mprogramu ino ya Sports Arena. Ifeo as a sports desk ya Times. Tatia tita unikira ma award amene wawa. Overview yako iwe ndia mtundu wanji. Do you think kunazo kuti ma award amene wa aperekedwa on merit? Are you satisfied kuti ma ndima ndi choice yao ya ma players amenyo
tinene kuti wino wa mpira anthu timakaonera ena feti malemba wiki ndi wiki ndi Saturday Sunday ndi ku stadium kaonera mpira kuwene kuja kumasankhidwa ma man of the match kena kuma za ka player of the month and the like ndieno kukanka funsura kupitani siti kugwiriza nazo pa mphoto zingapo yoyamba fair play award imene yapita kwa Moyale siti kugwiriza nayo. Mpoto ina ya most improved player imene yapita kwa William Tole amene ali global yonder siti kugwiriza nayo. Mpoto ina ya player of the year imene yapita kwa Peter Banda siti kugwiriza nayo. Kumaso mpoto ina imene yapita kuti best supporters ma supporter bullet ha kuzomba imene siti kugwiriza nayo. Pali zifuwa zake zimene tikhoza kulongo sola ndithu pitirani. Mm-hmm. Choyamba.
Tatia titayamba mwina mwache tiyambe ndi Peter Banda. Ugona kuti ndichifuwa chani kuti Peter Banda saku yenera kulandira mpoto mene ya player of the season.
Palizifuka zingapo, tikana kuti player of the season ndi amene mene season imayamba, amaswera bwino, first round, second round, mpaka kumapeto. Amaswera bwino, kumaso onali ni mpato kuzo kuswera bwino, national team yake. Mukona Peter Banda ndi player wa bwino, koma Bullets analowa season ili nkati mkale. Ataloa, anamisasu magemu ena chifuata nale ufulala. So inza kuti sana sewere magemu ambiri kukosa nzake from start to finish. Nde sanga kare player of the year umkoti anamisa magemu ena. Sisi makala joncho. Kumaso Peter Banda mukamutenga. Kwa hili Peter Banda akapita kuneshu wa timu ndi player ote akoza kwa sewera.
Magemu ena sana sewere.
Sana sewere.
Yeah.
Kumaso kwa hili Peter Banda ndi amena na wina ma player of the month ya ode ambiri. Amena wa wina man of the match awarde ambiri. Mm. Chifama statistics amene wa ndamene umatuka wongkesele. Amena watu uyu awena waka player of the year. Yeah. Kunena chirungamo, Peter Banda si player kutu osata. Ndi player osata okuta kwa mbiri. Mm. Komano yeyu mpotake naka most improved player. Chifama watu unakuti analo wa season ili nkati koma wane sabi rusu lage kubules. Ndi most improved player ndi mpote mene kwa ima pita kwa player amene wangulua wangubira mene msupa ligi. Amene wachita za kupia.
Okay.
Eh? Ndiyeno, player Peter Banda ndi most improved player osati player of the year. Okay. Pama factors amenda kubasanaji.
Akwena kukala most improved player, not player of the season.
Not player of the year. Chifoti, player of the year makauti kata kwe, amene waposa aliense, mukapanga combine ma defender, ma strikers, ma position onse, overall the best player. Ndiyeno, kuna kuti Peter Banda mkwamona kudibuino, anaita niza bullets late kumapeto kwa season yu. Kumano mene maamba, yeyu, analoti analyze na saini anamsaina midwe cha magame hata bure sasa la gari komaso anamisa magame ina chifaya injara ndieno team atenga overall performance ku club ku yake ku the team leadership qualities driving the team komaso contribution ya national team Peter Banda ndoti akugogora ku national team sana fikepo.
Chambu inotamuona Peter Banda mene yoyo, according to Peter Kanjere, komaso National Sports Desk ya Times, zikwane unanzitu player mene yuyu, Peter Banda, sama enela kulandila player of the season, koma ama enela mwina mache kulandila most improved player. Mafakta zake, ndameno anena Peter Kanjere, kunazo kuti sana li consistent msizo ni mene ya, namusa inapakati pa season, sana menye ma games ose kuyamba first season, first round, mpaka na second round. Tie titaona goalkeeper. Wachokiranswa amene kunyasa Big Bullets, Robson Chienda.
Robson Chienda, wino wakwa mpoto ngati ya goalkeeper of the year, tima tengira ntai zambiri, mafactors yu ambira mauna ma clean sheets.
Mm-hmm.
Kumaso, tima tengira kutukodi yeyu, overall, how does he organize his defense?
Mm-hmm.
How does he play mpira kuyambisa kumbuyo?
Mm-hmm.
Distribution yake ili bwanji. Muka patikiza zonsezi, muna kuti mwina, chimino wina Robson Chienda, sitinga pange agi kwa mbiji 40 atengira ma clean sheets. Mkwana mwina mwino, musuba ligi kwa ngati, amena nasunga ma clean sheet kwa mbiji, osa jinyisa ma game, I think ndiye, chifwa ma clean sheet kwa wana yura analipo 18, musuba ligi yonse. Ndeto, pa masoera 30, kwa masuta anasoera, masoera 11, kwa mabanga keep ma clean sheet ambili. Ndeo yuyu, zovuta wapanga agi. Kwa mabe, next time, azibanga so include all the factors. Chifwa pali magoki paena, akusoera matimu oti defense yao ili wedewe. But ima na urukodi yeuja, how does he handle my crosses? Kodi mpira au, mkampa sarapa pazi, is able to start play from the back. Akuma uyambisa, distribution yage ribanji, positioning yage ribanji, short stopping yage ribanji. Mkapanga, combine his own says, how does he organize the defense? How does he read the defense? How does he read from the back? Stability yake, reflexes, mkapatikiza, plasma kuchichi, player gogipa of the year. Koma, Parapso ni chienda hapo, nukiza na ifanda wana wakali mastatistiki. Aminu wapanga keep makini shita ambili.
Rapson chienda. So Rapson chienda, pamene po, palibo vuto kweni kweni. Amene nditu, hakuwani kakutia ndioti, anapanga deserve kuda kali goalkeeper of the season. Defender of the season, yapita kwa Charles Petro. Center back, wa Nyasa Big Bullets.
Na yeso Charles Petro, ndiribe na vuto kwa mbili. Mukamona budobwino, ndioti waisunga bullets ija. Even mena na vlala John Langes. Amina na defender uda lirika kwa mbili ndi Charles Petro. Kwa masu mkwana msupa ligi, sukutu wa menyama season na mbili. Mwina hii ndi season yake yamba, full season yake, kumanditu, anatanziza bullets kuti ipange concede zigoli zochepa kwa mbili. Kwa season yonse, pa masora 30, bullets inapanga concede zigoli 13 zoka.
Mm-hmm.
The least goals imene apanga concede bullets 13 goals. Bullets ndi mene sunanyia zigoli kwa mbili. Zgoli 54. Contribution ya player ngati Hassan Kajoke. Ma player ngati Hassan Kajoke, Francisco Gantinze kwa KB. Ndi Peter Band. Ameni wandi amena maina kupiki sana pa most improved player. Ndi Charles Petro. Ndi bina wabavuto. Chifauti kukwone. Ma jimu imene apanga concede zgoli zochepa kwa mbili msupa league. Sizo nyose. Ndi Bullets. Amena apanga lead defense ya Bullets. Ndi Charles Petro. Kumasu Charles Petro emweyu. To prove good in defender of the season, my national team amagango low and it ndi reliable defender.
First choice. All right. Tamuona nditu Charles Petro. Pa Charles Petro, pa kwane kakutia ipamene panditu, palibo vuto kweni kweni. Midfielder of the season, tikupita kwa Misia Muhone wa Blue Eagles.
Pamene po Misia Muhone, anaitaniza nditu Blue Eagles kwa mbili, kusera bwino mukona the previous season na bizoti yamaliza musi kweni kweni mwina chama pa number 11 koma season ino ndithu inali top 3 izina anamaliza position 3
yes.
So I'm not mistaken nde anatandiza ndithu Blue Eagles mpaka kwa bizoti atenga fifth challenge cup komando tunena kuti best midfielder wachani wa super league. Team yake sinatenge super league championship mukandifunsa ine best midfielder of the season akanaka Chimwemwidana because Chimwemwidana nayo team yake anaigwira ndithu pakati pacha, including Machinyaso, as a deep-lying midfielder, anaitaniza kwambiri. Komanso, ndi player wotu wapanga break even ku national team, ndi first choice. Ndi eno mafactors awawa, ndi kuona ngati mwina best midfielder, akanakuza Chimwemwidana.
Chabwino, misi ya muhone, ndamena mpasa mene ndi sunyamata mene wa Blue Eagles, kuma according to the sports desk ya Times, ikuna unzo di ID2, idana, ndamena mene kukala ndi tu most improved midfielder. Tione, best midfielder of the season. Most improved player ya Peter kwa William Tore, the goalkeeper wa timu mene ya before the Wanderers.
Yeah, it can be most improved player. And kuti mujama ke player wati ndi wangulowa kumene mu Super League koma wachita zakupya.
Yeah.
Ndiyeno sitinganele kuti William Tore ndi most improved player chifukwa
sana lobe kumene mu Super League.
Sana lobe kumene mu Super League, player wasowera zaka zambiri zingapo ku Tigers. Kuchoka pamenepo wapita ku Wanderers. Moti season ya Thai inali ya chiwiri ku Wanderers. Ndiye sanga kale most improved player. Tukusempanisa zinthu. Menda kuzilani mja. Amina maina ukawa most improved player. Ndipakati pa Peter Banda, Francisco Anzeka. Kuhithi ni kuchitipa ku Christopher Ntambo. Ni Hassan Kajoke.
Even Francisco Madinga wa Wanderers.
Yes. Mwina amini wazikanamzi ya kuti most improved player. Kusenza kuti yeyu ndi watopano musubali gimu wa uchita za kupya. Kumano sunga nene kuti ya Peter Banda kare best player of the season.
Yeah.
And mwezo li Peter Banda, sina mpange manominati makati gurena.
Yeah.
Chifuwa choti mkana kuti best player of the season. It means kuti mwampanga nominati makati gurena, then overall is the best. Kumano Peter Banda sunga mpange nominati kari gurena ili wansi ugu. I mean usana wina awardi makati gurena ili wansi, then awoka best player. Sisi maka jonjo.
Chabwino tione William Tore amene yonditu ndi goalkeeper wa timu imene ya Bforward Wanderers akuti amene ndi most improved player kuma zikondi kasuti ya ndi most improved player memwana na Peter kuti amene kuti akhale ndi tukangolowa kumene mu Super League. Best team management yakuti ya Peter kunyasa Big Bullets.
Apoposo pena pake pali mafunso best team management akutanthazwa kuti chani. When they say best team management. Atuza kuti mafactors zake amena maona ndi chani. Amaona kuti khalidwe. Akutengera performance. Akati best team management. It's vague. Management yo chani. Is it commercialization? Is it professionalism? Is it administration?
It's broad management.
Is it club licensing? Angana kwa nisa club licensing. Ndempoto hui. Sitinga suse kwa mbili kwa singa vumezi. Fasiti kuzua kuti aipanga base ndani. Ama sanga ndani. Ama panga monitor ndani. Mafactors zake angatuze ndati.
Best management akuti nyasa Big Bullets. Kumadi Peter pamene pazukanga kunazo kuti pakuoneka kuti it's vague. Chifasiti kuzazo kuti it's managing what?
It's managing what? Is it running the team professionally? Is it meeting club licensing requirements? Mukanyaza Bullets, zoti Bullets iende sura bwino is a fact.
It's a fact.
Kumano season ambelero. Best management ya Bullets si inaambera season. Inaamba the other season. Including mwina kula jina malinda jenyama. Ndipenda wana kuti kabu hii. Mastaki ya sabwira kune wili. So mkati best management. Mkune ya kutu chani. Chimena chita cha chirendo apule sila season. In terms of managing. Ndi chani kuposa matimu ena.
Kumaso management yu edipati.
Akati management. Best management. Mkune ya kutu kapena. Amaende sabwino. Timu yao. Anakane na wino kuti. Apanga chakuti. Chimena kusenza kuti. Chaposa matimu ena. Mkandu uza ine. Bulesi kuende sila wino. Kumano kuende sila wino. Suku na ambe 2019.
Chabwino Peter titakamwela kaima zipa mwono tibwereso mchigau cha chikiwiri chimukone latu Sports Arena kuchokira kuno ku Times Television programu ino mulindine nkonsi ni mulusi. Pitani kachinziri komanso sindri ndeka ndi kucheza ni mzanga uyu Peter Kanjere. Mutakala bombo pamene so tibwela ndi zina so satira mchigau cha chikiwiri chi. Monga tu ndani la kalibu kuonera Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television. Pano tukupitira benditu ndinkani ya tuyona ma awards amena perekedwa kwa Super League amene wa mwambu. Weno alipo Friday mwuzinda wa Blanta. Ndete tukuona kuti ya tikuunika unika kutenzo tantwene amena landira maodi wakodi. Ama enila kukulandira maodi. Kapena maodi na wama. Pita dikuwa antwene la. Pita tita pita no pena ndi fair play team. Imene hii ya pita kumoyare barracks. Asitikali aku mzuzu. Utipo branch pamene.
Mungo tamba suliana, akati fair play team of the year. Mujijewa, akuti team imene yasunga mwambo, imene ima tsatira malamulampira, imene ima sonyi za kupereka ulemu kwa timu ina, imene ima sonyi za kuleza ntima, kupatikiza zonse, fair play. Izi zima onegera, mwina bankani yoti mwina sana beze Mareti kadambiri, maero kadambiri. Olozita kachonji, sometimes maona sukutu kwa dima supporter anu. Anali ndi karidwe. Muka pati kisa zonsezi. Sitinga nae kutu mwenye balaksi. Ndiya fair play.
Inakwa nisi.
Kifoti, kawiri kwaonse, karatu kwaonse. Pa Nzuzu Stadium. Pana sanduka ndi two boxing ring. Pa mene pa kifati naona. Masupporter ni maplayer. Amu yale, akumenyana. Ndi anza wa chitipa. Handi za juju. Ah, chitipa wilisa juju. Basi pa mene pa ja.
And you can't dominate them.
Ndiyo kuhisukane sunga nae kutu fair play. Fair play. Nchifake tumane kutu mkama pereka mpotozi. Muzitu za kutu kutu ya mapanga. Pane rake nina panga shortlist ndani. Chia ya mbatima ya panga shortlist. Anapanga shortlist ndani, mafakta zake. Na nga wasanga hamini wanti ndani. Sulomu, izizu wakuti ima indesa mpira, malumwa wa Malawi. Nde izika transparent. Azizu wakuti pane rimene ya panga judge, mzimenezi, ndi ya kuti. And chifuaji mena pangira judge, ndi each. Izizu wakupanga, ngati decision yongu panga kumbali, mwina antu hawiri ngukaba nsukutia kumpoto, nanga kumpoto kusakale timu yote ipase ya odi, tipase iya nanga kuandra zisangu kari ya tie ni mpase tori, ananga kubule siku, mwina apotu huyu timpase so, izizi sisi nga chandize mpira kuma hako.
Sisi kuyenda yae timu yote inapanga ngunje ukawiri katatu konsesi mga ipase
kala
fair play.
Ifati pano tika mpanga criticize timu apereka maoteta tithi.
Yeah.
Muta nduuza timu ngati Civil Sporting Club. Ndiko za uvomeres. Civil Sporting Club inadusa nyengu yo vutika kwa mbili. Mwewe zosi marizati saa kuenda. Kumasina vema supporter hao. Kuta apanga zachiwe. Chihuahua and the like. Even 10 stars. Sina vezi topo topo kuti apanga zachiwe. Mwina senga na mveka.
Chabino tayo wana ditu fair play. Team of the season. Imene ya pita nditu kumoyare Barracks. Technical panel of the season ya pita ku Blue Eagles. Peter.
Sindi kugwiza nazo. Chifuwa ishi. Tukunena za TNM Super League. First round ama so gulea ndani. Bifford Wanderers. Okay. Second round mene matana wina championship ndani.
Bullets.
Nyasa Big Bullets. Amene wajinye zigoli za mbili Super League ndani. Bullets zigoli 54. Palibe timu imene wajinye zigoli za mbili kuposa Bullets 2019 season ya nya 54. Timu imene defense yao inalibu inajinyisa zigoli zoche pandani, Bullets, inajinyisa zigoli 13 zoka. Kumabwira ni matimu ina mbuyo. Mugandufu nsaine, timu ina yatenga championship ya Super League ndani, ni Bullets.
Komaso on top of that, most of the awards have been given to
Bullets.
Tukamba
za Peter Banda,
za player of the season, tukamba goalkeeper of the season, defender of the season.
Izi zosa funika so, kuti mutuma zwa mpira, izi zosa funika so kuti rocket science.
Yai.
Tekno kupano ya buino, ndia Bullets, moso gozaidwa ndi Kalisto Pasuwa. Izi, zoma sembanisa. Dekireki nsaka kuona, nditi tekno kupano ya waki. Anaichita buino, nditu season ni mini. Kuma yu wanali ya Katsiri, Office Challenge Cup. Muligi, anamaliza chama number 3. Ndieno, dekireki nsaka kuona, anaichita buino season ni mini. Overall, mkona mwine buino andiraiki, makapa anaisa ufika patali. Kuma tukunena za awards ati NM Super League. Mafakta zonse. Overall top scorer as a team,
Bullets.
Best defense, Bullets. Best goalkeeper, Bullets. Best defender, Bullets. So mufunani su championship, Bullets. Best technical panel on the Bullets. Asulomu asempanisa zintu zingapo. Kwa player of the year. Upcoming player asempanisa. Chifuka chopanga maganizo. Based on izo kwenda zao. Osati ma statistics. Chifuwa chosa funa kukala ndi panelo yoti izibanga shortlist.
Mwine tisana fike kumene kupita. Titango maliza hapa. Ndi akuti best supporters. Akuti most disciplined supporters. Zomba Blunt. Ya Nyasa Big Bullets.
So pano akati.
Anakasanga ndani kumene.
Akati most disciplined supporters. Akuti masupporta usunga mwambu kwa mbili. Musupa ligi mwose ndi masupporta a Bullets. Kumosa ati a Bullets woka. Aku zomba. Ndiyeno kumani akuti kodi. Amina naona kuti masupporta Bullets au zomba amasunga mwambo ndi ndani.
Who was monitoring them?
Chifanga ati masupporta Bullets amasunga mwambo tidagaone yoda kha kuti zomba stadium ndi yotsekula. Mati zomba kumiche.
Kumiche
ndi yotsekula ndi Bullets kumakasoera kumeneku kulibe zitopotopo. Ndiyeno mwagawa masupporta a Bullets iwa. Ena akuzomba asunga mwambo. Amapanga monitor zimenezi ndani. Mukuona mune mwino apapa talwesa mpira mu ndale. Ndale za lwa mpira. Chiripo ina yojitika, anto nakaa pansi kuna kufuna kugawa zintu based on ndali. Ndiye mkangulowe sa mpira ndali, sizinga endi.
Kodi Peter, mina magesa una otiambe kukambano za Sulomui. Komiti imene ima sanka anto amenewa, ima chokera kuti. Because the committee yo, even kumawozi, anene na kuwa imit. Kuti munomoti ndi committee, credible people amena sanka anto amenewa, akanjere, akachinziri, kaya andani, 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 amene wandamena sankazi ntumezi. Kumano, zima nkanga tikuti, zima gule zina zake zima chitika pena pache, zobisa, zangobwela pamine kumabilisa listi. Sono listi, ama sankazi menezi.
Pirani wafunsa bwino. Vuro kumalaya kuno anduhendi sampira ena, ama uona kuti ama zua kwa mbili. Kuma ina osazi wa. Ndukutena izifoti, malaya muno, muli andu, ama chita nao maoni ngata Ballon d'Or. FIFA award.
Zimezo nafuna kunena.
Makafa award.
Zimezo nafuna kunena pita. Kuna zo kuti, munomo muli andu. It's different from memo ima pangila sports council maode yao.
Eh.
Maode yao sports council, they involve ma journalists, they involve different sectors of.
Sasa, sports council yon sima sankari yes.
Yeah, yes.
Ima umuza association, kuti inyo panga nominate. Amene mungu na uruwa chitabu, wende mutipasi ma factors. Mutipasi ma program, amene ma kwanilisa 2019, masiva wea amene ma kwanilisa, mutire mbele. Oka panga submit, zimezi yanu ndama yamba nukupanga shortlist, kena go first phase. Ama tenga ni maripota, ama nyumba mbili, kwa zote awa, akuta achitabwino. Mugwiza naso, nde, one by one, kupanga scrutinize, zikachua pamene, zima kumana sondi komiti ina. Zikachua pamene, zima kumana sondi komiti ina. Komiti yomali zirayo, nde gana uyu, doguta. Sulomu, mene mata season, anangutumiza maimero kwa maripota. Nguwena, panga nominate best defender, panga nominate best coach, panga nominate. Zoti, mafakta zaga wadi mtu kupanga nominate kuti ufisatireze,
baribe.
Pomwe, ifetima vota bando, ama guza kuti, akanjele, tufuna musanke player of the year.
Yes.
Kuti musanke player of the year, musatire fundo number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ene muzika mamalix, kuchoke la range 1 to 10. Kuma tika vota sef, siku tima kawa tumina sondi final. Aka unkeselaso ndizina. Tika mafuka stage ya ifi, kuma kawa kuti, kwa mbili lako, kunali technical study group. Imine ya panga shortlist. Ika panga shortlist, list jama za ipanga revise, uzaishina. Kena ako, ma stage ambili mbili. Kusulomu, ama ngutumi za email.
So, it's a primitive way of coming up with my awards. Because ima kano bullshit we.
Pirani, zikujitika zimezi 2019, antu wali ma Facebook,
yes.
Interneti, antu anachibuga maso. Ama ona menezi majiri ya FIFA Ballon d'Or. Ngati FIFA Ballon d'Or, wanapeza wakuti maplaya ya tatu awiri, marizasa hausa nakafike ku FIFA house. Anapro, kudanda ula.
Yeah.
But mukona, out of 200 chakuti countries. Zinauso kunekira mavote ya tatu, anu kudanda ula. Nde awasulomu, agwende sa league ya matimu 16, league ya ikulu kwa mbili. Kumasa wafuna kutati na ndono meko, daladala, saka kufuna ukazi
choringa chokuti ama kala ndi anthu awo kuti anzo kuti mwina maji awa ndamene ama tipembedza ndite apase chakuti because ukaonesesa zinthu zizikoneka kunanzo kuti pena ndi pena po zinthu zasokonekera. Peter, it's a fact. Peter Banda simungamutenge kuti ndi player of the season. Peter Banda ameno ka most improved player, ndi player under 20 akuchokera ku Bullets Reserve
akolo ku Flames sikutangayambe
ama kapa bench
ndiye ndi player of the year.
And you can't say kunazo kuti ichimwemwe idana saka kupezeka anywhere else apa.
You can't say kuti Francis kukadzeka, Christopher Ntambo apa is not among the best. Nation Haraz sama soira mpira. Is that what we are saying? Apa Bone Jirweya gogipa even wa KB
yeah.
Saka kupezeka even or most improved but player. Most improved player akanaka even Bone Jirweya.
Because comes barracks inaonesa kuti ndi gogipa wabwino kwambiri.
Oh yes, mukona even ma statistics. Is yeah. It kunena nazi Pirani?
It's based on statistics.
Tukunena ma statistics na kuti best technical player ndiya Bullets tapereka ifwa jake. Best defense, best striking force, overall the best champions. Technical panel. But mungana kuti ama best supporters ndiya Bullets akuzomba mukutengera pachi. Anonisa kalido kuti amapanga monti ndani. And munawoza ma team kodi ma supporter anu kuti tukapanga rate.
Yeah, Peter, mwina maje imene yonde Sulom, I think ima awards amene uzukanga tunazo kutia nditu akulinima question marks ambili. Mwina Peter, tisana choke pano, tatia tango kambapo za Malawi under, Malawi under 20 national netball, national women's football team. Imene yapanga 1-1 in Zimbabwe muma qualifiers amene wa.
And game yoti mkawena kulebwino Malawi inayamba mvuti gira pangono, kutia abwere mgemu zinazavu vuta pangono. Little Wanda, imene makona second half. Zimbabwe ndimene ndithu ina za chinya ndithu kenako Malawi I think coach anaza panga ma changes ena ndiena tinzona kuti timu yamba kugirana yamba kusoda kubwino ya chinya komabe apapa mukona bwino nkhani ndiyakukonzekera pirirani timu iyi Tigers kisa koyamba mziko mbili ya dziko lino komanso mukona mukwenza makonzekedwa ake coach anango pasidwa mawiki kuti afunefune ma player asange ma team then ipange compete mukairekeza ndi Zimbabwe Zimbabwe hii last year inafika mu semi final ya kosafa under 20 kusenza kuti coach nchito yake osanga ma player inali yophekirapo koma zakunozi nzozi zimukira
Andu kaona ma textbook blunders goalkeeper kulepita kugwira mpira chonjo it shows kuti anthu they are not trained tribe ma structures are women's football and why we are joining ma competition na wawa before sana kazikise ma structures ndikudabwa nazo kwambiri
pirani musa nalowe pikisanwa international maina kuti mukhale ndi national league kodi atsika na tatengawa
makati ngakuti
ali ndi national league chifoti ti maina kuti munthu aphunzire mpira ku club mukona atsika na inawo not even samaswira professional club Ndiyeno mwe apikisana mbwanyi nduwa ku Zimbabwe, ngati muntu sali pa professional club. Nchifake kwa jamada ndalo kuti pali maplayer ena, ama puzisa ma basics. Kutraining kumwe kwa nisho timu, tikana ma basics, passing and supporting, heading.
Aye. So at that level you are not supposed to be trained. Mwenzi mafuna
utuzi. Ndiyeno mpangisa na kutu kwa chumoneke ngati wosati.
Wosati.
Kena kwande muza mchosi.
Yeah, obviously, I'm a church.
Sinamu na wakun chosa ebe.
Ebe, yes, despite.
Agonja magema
wili.
Wina wanagonja magemu 12. Mpaka namaliza 2 years.
Ana 2 years. Komanso ande tinachaso kutama ngisazo ni mpini. Kuti zipita. Otherwise, akana kanso zaka zina fall. Okay, Peter, mwina mwache ya pati nene zo kuti ife ntawi ndimene ya chitanjilo. I think it is tsegepo uje nimene. Game imene ya zimai, I think it is zai unike buino buino. I think.
Akuma naso pa first of February ku Bulawayo.
Bulawayo. Kuma machances zato hapa, they are very minute. I don't think nazo duku Zimbabwe.
Maine ugisa nchito mpato
home ground. Chabuino. Mwumaone Radio Sports Arena. Kuchokila kuno ku Times Television. Mama siku onse mnali ndine mkonzi ni mulutse pirani kachinziri kwa manso sinali ndeka mstudio muno ndi nzanga uyu Peter Kanjere kukambila na nkanzo siyana siyana zo kudza masewelo. Ndepo tazakala pompotu Lachisan Mlino pomweso tukubwela ndi zina zo kudza masewelo kuno kumuzi kwa manso tiwa ono utimekwa kunjawa zinzukuenda banji. Tingo tazabu nozonse pamenu mkona wa program otsatirawa pano pa Times.